piece that's very close to my heart. That poem that I did, it's titled 30th September People's Movement. It's on an album that I'm dropping. And this one is also on that album. It's titled Amalunde. Can we go sad?
Yeah.
Ngilala Amalunde. Lololo ngizele insila. Ngilala Amalunde. Lololo ngizele insila. Yalumo kwentelezi nesagila. Ekhanda sengaphila. Njengembi ngiswele umsila ngokunwaya nanti ihlaya lihlume hlombe ngivela bahleke ngidlule bayeke bakhohliwe data mina ngehle mhlani ngakhase ematsheni ngenakeni ngiyovulela ithayi lisango ijuba likanoma wamunka nozamcolo wewashubaba kunehlane lenkohliso nemfini iqinisa inyama eyosiwe lahlini ingakho ngidle dasbintafula ntekile bathi mloyini amanga ngwazamile ahlulekile uchaza kahle kahle shintsha ini ingqondo noma inhliziyo abantu umuntu engikwaziyo mina ngiseziko kazi lamanzi ayoshani uvuthwe yini lo mzwangedo segazini ngoshiwe ngilala Amalunde lololo ngize nensini yalumo kwezingube stokisini sikanembeza mnendini umdili kandoga zomphefumu kuvuleka isihogi ithuna umholo kazile nyanga iyophela nini abantu babone yini ebukhweni bezinja kuphekwa ini amathambo isibindi ingqondo ithambile ilomzwangedo segazini ngilala Amalunde